fragile and confused. And you don't remember what talking to. Concentration, slip away, because your baby is so far away. Well, there's a rose in a fist of glow, and the eagle flies with the dove. And you can be with the one you love, honey. Love the one you with, love the one you with, love the one you with, love the one you with. Don't be angry, don't be sad, and love's a crying, good times you hear. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose and a fist of glow, and the eagle flies with the dove. And if you can be with the one you love, honey, love the one you with, love the one you with, love the one you with, love the one you with. Turn your heart, take right in the jaw. Oh, she's a girl and you are a boy. Get it together, make it nice. Ain't gonna need any more advice. And there's a rose in a fist of glow, and the eagle flies with the dawn. And if you can be with the one you love, honey, love the one you with, love the one you with, love the one you with, love the one you with. Da 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 da